Kagamine. Shukufuku suru wa kyokai no kane. Otonatachi no kate na sugode. Pokura na mirai wa futatsu ni sageta. Tatoe.